kwanza mina kuna siku fan siku isi unge ingia moyoni baada ya muda kazi choka burudani paka home kaji tupa kitandani uvumilivu menishinda baby I love you siku kwambia na minu litua kiss and hug isi zipati mpaka nai uvumilivu menishinda baby I love you baby I love you.